Se Say, yeah, woman, one day, I want to make a friend.
Down, Miss Anna, I said, sir.
Sɛ ne bɛyɛ a, biribi ne yɛbɛtumi aka bɛ abusua mu, yɛda mu ase.